Kampalanga Elamsa Renex Power Records Denmark. Nakusibira wano nankuba nkwagala jo wangu.